He reo waiata rongonui I iere nei I runga rangi tī wharawhara ki ngā taringa o te marea. No te rā nei I whakawhiwhia ai te tangata nōna taua reo a John Rowles ki te tohu tā. Kua tā nei ia, moana mahi nui I roto I te ao waiata mo te hia tau. I tana whakawhiwhinga ki te tohu tā a te Okiwa McLean I te rā nei.
Arise, Sir John.
Kua mana.
Oh, I tell you something, it feels absolutely fantastic. Ka pai.
Nō te rā nei I whakawahia tā John Rowles ki te karangatanga tā mō na whakapaunga kaha ki te rānga I whakangahau. Hei tāna o ngā hōnore kua utaina ki runga I āia, koe nei te tino.
It makes me feel like I've completed my whole journey, consummated, and I feel great about it because of all the time I've spent out there in my journey in the world, I finally come home to my own country to award me with this, and this is the biggest one.
If I only had time, if I only had time.
Koe nei te waiata I hau ai ona rongo ki te whatarangi o te ao I te tau 68. Mai anō ki mohoa nei ko te raurau iti a haere tōna piringa.
I went to Hawaii for 20 years, Royal Hawaiian Hotel, the Kahala Hilton. The Kahala Hotel, it just sort of kept going. Then I went back to Australia, so I've always lived out of a suitcase, really. But I still am.
E mea ana te kōrero ko te moe he kai nā te ware. Me te aha e whakaputa waiata tonu ana te kaumātua nei, a haere ake nei.
I see the lights of Te Aratu shine for me. They look like diamonds in your eyes. I've just recorded a song called The Lights of Te Aratu, you know, which is a beautiful local song sort of thing. Lights of Te Aratu. I've recorded another song called This Show Is For You, which is my opening song in my act. So I keep searching and looking, you know, and doing.
He ofa tēnei taonga ki tōna pā harakeke, ka mutu ko tana āwhero nui kia whakāwe awe tia te rangatahi Māori, maroto mai I ana tutukitanga.
If I only had time, only time.
Te Okiwa McLean, te karere.